Adusoreze kuri uyu mujuru udasanzwe yateruye amaturo yari rusengero rwo muri Kenya akayabangira ingata agenda avuga ngo iki
akayabangira ingata agenda avuga ati yapfu wavutse ndayatwaye ruzaca
imana tekereza ngo aravuga imana kandi yibye iyi nkuru yabaye kiwe wari usanzwe ari n'umuzamu